Nairobi, Kane Tour. So we got along very well, but all I can say is Daddy was a loving person. And not much in maybe Chuma's mood. But all I can say is that may his soul rest in peace. Naman Bata Kaiji, and Yeka, belong in the heart on your leg of Kanyalu. Nairobi, negative Gilgil,
mintama kae tonege konya gakinu neno kinyi kabisa toka uwoke oli nyamino wakae mondo mi adhi agone oriti oli min Joel to agone oriti to bang'e openja ni midhi ni iwe akenda koro napara para nowuoyo nikech jakinu kae toka wadhi matin ka wachope dhorangach kucho to aneno koluongo Samson Samson dog rivers tapenye nti dog nang'o tonyisa ni nyaka be ni shem dwari toka dog to onyisa ni oka gombo ni mondo idhiyo ka okineno kaka tienda chal kae to noelo na tiende ne maneno toka buko mulo tiende nego to naneno kae lito donje ne mang'eny epe ane lito donje na tunawe ne nyasacha o gima nonyisa sama ne amulo tiende ne kachaput nonyisa ni ang'eyo dori ni okibiduogo yuda kangima omiyo ka odhi ostal Kisumu kogona sim ka in Grem ambe na gidel malit matin to anyiso yang ni yang kiny nabi kiny nikech awinjo ka denda lit to ka otieko ndalo achiel kiny ni to nyisa ni dabi koro okwuok ka koro achano ni kiny onega mondi mondo adhi anene to kachopo sa ochiko gi dakika abich to yang gona sim ni dabi osenindo kae to ka kao kendo dakika moro matin otieno sano to awino gona sim ni dabi osenindo omiyo ang'eyo ni dabi onindo gi kwe nikech Biblos wacho ni ng'ato ka onindo to timne maluwo bang'e ang'eyo ni dabi tim makare motimo biro luwo bang'e nikech adieri wan wadongo gi kae ka Joyce wangima to waneno hera waneno tim waneno kaka dabi nodak gi ji e gweng' omnen gi tim maber ne ok yot abet kae ma kama dhi tedo kendo kanaduogo pok nawinyo ni shem ochwanyore gi ng'ato bed ni nochwanyore gi jogweng' kaka jomodak nyalo chwanyore to nok en ng'at moro mabet gi sigu gi ng'ato omiyo akwayo jodala shem duto ni mad nyasaye mapuonjo ji dak opuonju nto kendo mad nyasaye mapuonjo ji hera mondo opuonju nikech kama onge hera to dak ok inyal bet maber kama onge hera bet gi luor kama nitie hera bet gi luor kama nitie hera bet gadieri to adieri makelo weche duto bet kare omiyo ageno nikech ang'eyou chakre chon chakre jogo mosenindo nyaka koro un ma un kaeni ni daguru mana kaka usedakno nto kendo mokwongo ni ukaw nyasachu ema bed
jakuwo
ma nyasaye makelo kwe emiere duto kel kwe e dala Sem kel hera e dala Sem nto mondo kawe nyithindo mondo obed kaka wuoni nikech adieri nyithindo kata odong' madongo to wuoro nitie gi mokawo nyasache na mondo
obedkerouru
kamanae
or malwala oikre or malwala ka nitie obitio
gibiro
sirikal man ka mosinisalauru duto gwelo jomatiere an mawuoyo kane an or malwala ayuga ni juma okumu ma jaduong' monindoni en e or maduong' ma konodo e dalo kumu oche duto madongo osenindo koro wadong' goche matindo ariyo omiyo gimwa nyalo yatwa ni e or ma migosi osedakore kaka an adakore Kisii chaka dakore Homa Bay gi Nairobi omiyo mang'eny madawachi onge jolwala mobiro kowo odi ochunge malo ofane kanyera ero kamano
kanyera ogenya otega akuya hinya akuyo gi orami akuya hinya hinya orani osiepna osiepna mano naamungo ka piny nokela kaka piny to oramo pidha ma mabedo maduong' ne jaduong' jaduong' mako lweta ka kila dala mako lweta ka kila dala koro gimalita hinya kuya hinya akiama mabiro pidha jo ga pinda hinya yatina moyo le moge nyaka ni kora oto nyako kone jumoro dala ni dala ma ber ma oje ni ti oje ntulura oje ntulura malish ilu ngaba ni ma ilu ngaba ni ma amora hinya kaona mamigosi ni obe akuyo manyaka nchawinjwa oka chiemo oka nya chiemo ewo no shit kuna dira minega tine ka ni morapi masi nyoto taati mu mora kale ora toka bueno ta siko yo aonge oje ni tinda duto uinye mo opuoli uda duto uinye mo opuoli
kamano eto dala ni welo muchu mondo ne kambi ke ora adia achae ma chako ni ne koma bela ni ora ni joti ma tinu ne no ji ni ko koma bela ni ora ne ma beo ko ni ja ji mo ko ma be ji ne ne no ni be akara kinde mo ko mai do re ko ni aka ma ni tindo e wa ni no ero ma to ka ni ma ne ki ma no ko ngo ri ngo bo be ni no piki piki ke de ka no ka lo ko ma ko ro tinde do ko ro ni tindo ri e bo ni ente kana orie bone lich kama no kale ni wa wora wora de be ti aja lo wajini ke bi bi be ne mokwa gori no wa ikala chono kai okanya pal ni kina to mokwa gori o bi bi mo kola ni to gima to kama alma sidi sbe de banya ka bine ambe mokwa gori no wa ikala chono kai
ambe mane kaka nge
mi ya ko ku mai no kama no go du nga inya wo wa du go ni yala kama ne semu ke de sem ne ni gimi ne ni mere ade ma wa du go ni ne wa not mara rio Koro wach wawene ot maduong' kama ot mane okende ero uru kamano.
Ya or maduong' ma mang'eyo en mano biro dalawa. En mang'eyo en ng'ama ber ahinya. Kawuono mobiro konyo koa semo amalo duto te.
Dwala nyaka.
Ero kamano. Okabi lendo kata washo report mo sani ta kwayo ka washo niya kadipo nitie jaka mwana mobede kom wangi welo ma wagosi ni ochung kata an be adhi weyo kom acha kai
moko isa ne ka mwana o ne joka je lungu ya modidi ne joka se mgoga makoro wako moko ngo atimu sahinya nukewa mwani nudikima uono Wime yalo ninde sanungu ni Wacha wima mikosi Berka wunja jamae Eno ombe wacho moro Wacho mage o Njiji wacho Kato wanyoka ni maru kubiru chala chala Eno uwa muna kodwa mwoso Ombe wacho moro Wacho nunga malicha inya jithuwa Ombe wanyo kubiru Kima dae paro neka jira Kima muna jimogwe kakinyoro jimogwe kusi Uchoko mwako doje kamwani ya kapa ni marumara mwoka Semu kwa koko ni kukimutoko machakila Kwa masidi siku te Kono miyo kinwa kiko mtajira wanusi Kono kima wa shoma tiri Nejoka jedung semu kwa oka Kila manya sae kima mundu kibeli kwa Semu kiediku majebo nye sae Kaka saa mcha nane kaja kiweso kabisa, nikeche ndima genjo kodewa. Umiyo, joka nina, ule mneje dungse mgoga kanyakila kodi joge. Uwanyo kubiru manka, kwa wajini, joka jedungse, joka jedungu ya mulidi, kisi kodwa kecha wankodi ki joka jedungu ya mgoga. Umiyo, andi madanga heru wache nijo, kichungu malo kifuae, Kikiro kwa okeki, jitungi kwa ya nini binyayi mongu. Ere uka mano. Koro anti mada watu matini kukonge, mana ero kamano. Koro amyo.
Nejo dolo, neka mwania, neweno kaka angobi yomako kikocha. Anya, ne se matuong, olu wa minse masaro. Kenda. koro joka waya sem yo siepna sem okkadi kata mane wanya rompo yang koreka ne nafki eyo kakadu mito kato gengi yangu chunga ni loda chunga ni loda kakadu tukua ni bine nya nila noelo na kama no yangu nina yao soe magiba yu yu yuwe hora kriya vila limo sem kawa wabelo kwa sema teyatka kakelo ni njugu akuro njugu wero njugu ahinya maide kote nwa chai wanoza kwa deka tugi mamu kona nilora necha nyisi ni bipuru kamipe indake cha njugu kene machia bando unge akone nya sema mundo ase puru ni mundo vila kone waka hido wani nyoto singo na ni igani no puru na kuwego banda uraka abiro kongo koro kuta anima kwa modoto koro umara koro ya ine sema mundo mano singo manche semo singo na kata kaini koro nyiti sema ane nya sem woni walgi ya kisara modo e oda chie kawere sem nyo sie kuna kenono hera kenono hera dalana kapio dalaka ayo ni ja ore matin to dake wor gege ginya pito karemberu na pole na bilo suni ya kawaya na loso ne sem ya bremo maja ore biro mo omo mio nyati kenono nya pito ne mabe aloso ne ya bremo manya duo kenono go ne Koroto, anto sem no yuda kisumbo, nyara bende tuwa kisumbo nche niyo wole. Kanite wole. Kabuweke wole chuko jimachena yudu nisembo. No buwa gamela ringa vya neno semi mucha. Koro naama na kisumbo kakelo, hiko sembo siyepo na mamudu haya. Kendado wako na kisumbo kini, nyara koro kwa bedu mabe. Koro, what and what, awati wati ila ure mbu. Nye wawuru nuwa ni watu, watu of room. Wangyoka wengo duwa ngengi, wakugini nchie, wibe nchie. Umbe unwelewa. Lucia inokori doka sem. Ni doka ne heru kama.
Hata nchi era ni kecha tinu nyinge kama jini.
Basi wadongo. Wadongo ja ili kisere mondo bio uo makakam tin. Seche maja ili kisere bit kisero biro. To wakwayo o wadi gimari minasi. Wadi kisere mari minasi. Amor obe tayari. Amoso uduto nokuwe anilo hani jaini tokano waini tambe anuudi shemu anuudi shema juoga mayanyasa injo kao last year achumka kaka friend
wawu keka sae
achumka kosie wasebedo busie igwe mangeni kano kana jala wakene jwa kisero kene to kana juka chifa wendo kachon kane wadongo na ilo kujiparwa ni wanoete kujoka William nge penu siyep mosisiko majoji mene anone Nairobi ku kama obete jionge nuja hindi bilo kanyo nga jama duwa rita rita magungu kama na nijoji uziambo ni we have been good friends we are good family friends kata kanja pita tima rules mcha one together kuro siyepo kijoji ahenya ni emu ngejeduungu mcha my personal friend makaringa amalo tarao aido kubere teyenka tome ya mbaka and get woman the profound understanding of kaka sebo sabe skiyo the histories kito toka a lot of knowledge kuro anna bro kaku me words of wisdom kaka wa njuma dijo enna yoniko fuambo kikeo fuambo kikeo kuro mincho niyo kuja dungu personally apart from the fact ni anusi bijoji utino ni kajione na wakato paro ni wanuwete hapa na hivyo na kwa kichwa gine wajyo mchwe mate kono meyo mwosurai niya jukashem ande I'm on code mkijedung was my personal friend mano kende gima nyalo wache hero uka mano
nani kao ni onge mendi
wani gimari minasi
ya puti ni ugade unu kwa
Atimomos, mangenya hin, gimana jauh kaminwa, orfan gimana saya, mau saya bintu gula, kenal gua mangenya. Oh, angin ni, one you think means, saya, gua yo. Lipo nono kau kunge yo ni you think means saya ni kacu, kunge urumo do kunge ni gua. Kenal lah, mungkin kaca. Ni tiada means saya. nyathi nyamin se machielo ma en Sara en Hadagai en oa Kital en maminwa luo bang'e Tereso kuku luo bang' minwa to watimo mos ahinya ni gimotimore. Joka minwa gi moro marachiel naneno ka gin gi samoro ka ne gia ka dwet kocha gi jadego giting'ore te ka gibiro limo Nyasara ka. Koro gini noketwa machiegni mi nyaka koro gigik jomadongo pod ne gibira bira ka nyithindgi kaka koro wadwa semonindo ni osiko kobiro kaachiel kod Lucy Obinga bende koro wan go ka Samson Agwa nitiere ka gisiko ka gibiro kwalimore. To en mos matin koro chal ka gima nyithindwa ema ok bi ng'ere ahinya. To daber kwabedo machiegni waduto mondo mwabedi wewa. Gimaduong' manyalo wacho ni semonindo sama ber sama odoko go ar Nyasaye nonyalo luonga mondo abi ka onena mana ni mondo mi akonye gi lemo kaka Nyasaye nogwedha kod wach mar Nyasaye kogolo aura kod fuo mar kong'o manamadho kod chuje maricho mag neko ka nabedo ka ng'ama ger matin. To Nyasaye okelona gimiluongo ni ng'uono mar warruok mar Nyasaye makoro atimo. To jaduong' monindo ni chutho chutho thod pogo mana ji. Noting'o minwa mal ahinya kochalo ng'ama onyuolo yawuoyi madongo kana ng'ama piny chien ku noumo duogo maka ng'ama onyuolo nyithindo mang'eny kaka joka weri adier. Tatimo erokamano nonindo kong'e Yesho. Wadwa, nitie achiel mane Yesu wacho ni mondo wabedyego. Achielno famili nyalo bedogo, nyithi dhako achiel monyuolo nyithindo nyalo bedogo, gini achiel. To nyithind Nyasaye ka ok otang', polo dipo ok obayowa nikech wan nyithi Nyasaye wan wake. Ka ja SDA onena gilka chokore to ok tek ni giluongo ni joka yang'o punda. To ka ja gilka nochokore oneno ka ja mirkol lamo Nyasaye ochokore ginyalo wacho joka yang'o guok. Tieni chunji odhi maboyo boyo. To wadoguru chien mondo wanoru kichwodhwa wabeduru achiel dipo ka donje ranga polo. Mano e wach en manyalo wacho Nyasaye mondo gwedh ji mobiro ka kendo ka gibiro kegi dok kod kwe. To aa kod chuny achiel ma ka ng'ato ok obedogo to ok obi neno piny ruoth polo. To mano bedo nikech ok wadonjo matut e Kristo Yesu. Momiyo Yesu nonyiso Petro ni ka uyie itere chuny na idonji matut mondo imak rech. Wan bende watimo mano. Ago ni Yesu kamano. Sa mondo gwedh jo kama. Amen. Neno sano nyinga manochaka mar kwara en Nicodemus Weria Budamol. To nying midendo godo ji to nyaka bedie. Mana ka koro wuode matin idendo gi nying mar Yang. Be ma ji ong'eyo. Lakini en gi nyinge modongo nyaka sirkal mangima. An bende an gi nying no. Nakao nying kwara. Nyasaye mondo gwedhwa. Amen.
Biro kae to ka nitie nyiwenege moko be biro biro to watieko kamano kamano.
Seche ma obiro ka gitieko to wang'ole oche makanyie wamiyo thuolo ariyo kata wabiro dhi e kanjira ma Kisumu.
Erokamano. Nyinga iluongo ni Nelson Owita Udi. Nyara manyo George. To aneno ka mita gini program dwawe ok ko kaloso. Mano do bedo marach. Koro amor. Wach weche mathoth man go to onge. Tatimo mos gimosetimre ni msewadwa. Mseni nosiepna ahinya. Nyaka nabed kode wat. Wasebedo kwakonyore kode. Mithone ka chubiro obwoga kabisa. Koro gima daher wach nyimu ka. Dawach na ni ka Nyasaye oyie. Mondo ji orite okete kama ber. To kapok atieko mano, akwayo ni joga manyo abirogo mokela wuoth mondo ji ochung' mondo une. Ji ochung' ane.
Tagini kanyo.
Mamoso gigo, mamoso meano, mano daktari.
To mseni ne kama osiepna ahinya. Kata ne wan kode wat kamano. omiyo chuna ni nyaka nya chopi e liende. Koro gimakwayo maduong' to mana niya, wakwa mondo Nyasaye uji okonye mondo uchop kama ber, si wana yud rekod. Mago kende weche manga, aonge weche mathoth madang' awachi.
Masa chakruok ni Ruoth Opake. An owadu kuom Ruoth Morris Obiero Budopiyo. Anyuola wan kagwak koa Aweoma, kendo sani wadak Magumbe Imbo, kar gi Nyaimbono, gi nyathi owadwa. Nyasaye mar gweth.
Seche ma kanyo wamiyo thuolo ariyo, gibi kato seche ma gibiro no, wakwayo kanjira ma Kisumo bende mondo oikre.
Mujumbe wa ne welo duto mbiro konyowa kowo jaduong' Sem na minega gi minega molalo jaduong'. Wan kodwe achiel kuyo kaka jokanjira ma Kisumu. Nyicha oyudo ripot ni jaduong' onindo, koyudo kwa osebiro dala ka waneno jaduong' wan gi mako mieno. Mwapenjo jaduong' ni kibi ithiedhri no wacho nodhi biro. En kuyo makende, ok wach mang'eny. To kanjira ma Kisumu gimomiyo wakwane mondo wawuoye, chunge umalo jo kanjira ma Kisumu. Gowetega, nyicha ne kawacho choponwa, watemo mwanyalo, ni dwatim nang'o mondo wakow jaduong'. Wago arambe, watude gowetewa ma Nairobi, sanduku, kaachiel gi has manyalo kow jaduong' nyaka dala ka. Sanduku ni jiyo diwa mondo olosi prisons, tutaya ma jo prisons ne sort, kata wakaw sergeant moro achiel modhi kuma ne owadwa pito yiero gini mondo obed gi George Wakalio onyisgi direction kaka inyalo los sanduku ni. Motiyo moloso sanduku obedo kaka koro chalni. Mwakaw vas mwandiko kaka jok nyithi Kristo ma padri apani neno vas mwandiko eiye ka obi pith jaduong'. Ok anyal wacho mang'eny, kanyira ma Kisumu akwa ma jaduong' omieno omiye dakika achiel kendo som kaka noti pesano mondo jo kik iwach ni okwan transparent. Mak bi som gima pesa kaka otiyo mondo jokanjiro oyie gi jok kara chuonyo jaduong' wakowo maber. Erokamano Jokristo gi jomo biro konyo jaduong'. Erokamano ahinya.
Erokamano bwana chairman, kaka usewinjo nyinga, an Mark Omieno, awod matindo kach, dalawa ne Dinge ka. Koro sani ane treasurer ma kanjira Kisumo. Arambe jaduong' Sem wago dichiel kende mwayudo 32,000. Kendo kane watudore gi jo kanjira ma Nairobi, gibe ne gimiyowa support ma sandugni jo kanjira ma Kisumo ema loso. Uwacho nang'o?
Amen.
To kane watudore gi jo Nairobi nooronwa 18,000. 18,000 ema wachulo godo cash moting'o body kod mortuary fees. Owacho nang'o?
Amen.
Modong' koro donje e fuel mag jok mobiro dala ka. Dong' wakelo jaduong' maber?
Amen.
Erokamano.
Mokwongo akawo thuolo ni mondo amos welo mobiro konywa kod jaduong' ni Misawa Uhuru. Wan kaka jo Nairobi wan gi kuyo maduong' ahinya. An machung' kani ane secretary ma Nairobi welfare. Kanyo to wayudo tho mar jaduong', an oyuda ka an Kisumu mana chokora gi jowa ma Kisumu. Kendo ne gisingo ni sanduku muneno mbele ne margi. Dong' uyie ni ber? Nyalo e muda machuok manyocha tho nene. Wan kaka jo Nairobi nyoche watemo mwanyalo kendo kane jogoro nwakwayo ni nyoche gikoso transport mating'o del ma uneno kawuono ni, ne wakone gi siling 18,000. Aparo ni kane uneno gari matin moro kane oting'o body ni, mano ngufu nyithiu ma Nairobi. Kendo adwa ni upamnegi. tieko, ok abi wacho mang'eny kech sara. Wagone uru jowa moko ariyo manyocho wan go Nairobi. Achiel kuomwa en jirani kendo en osiep ni Jaindi Kisera. Akia ne be en ka. Ka ok inyal neno kata jakanjira achiel. Mogik, wagone MP marwa erokamano. Notimo monyalo.
Okay.
Kane wan Nairobi. Kendo ngufu mang'eny oa kuome. Nomugone erokamano.
Mano erokamano.
Mang'eny matong' awachi onge. Akelo kuyo maduong' ahinya. Jakom noora ni kabiro. Mondo obed kodu ka. Dong' urwako kuyo mare. Tresera marwa be ne nigi wuoth oko. Ne ok onya bedo kodu ka to onyisa en kuyo mare en Semi Akutu. Apani dalau ka. Dong' urwako. An makoro awuoyo koro anyisou. An William Odidi Odongo. An jakamwania ka. To nyuola mirengo malo joma ng'eny apani biro penjo ni to nyathi ma wuoyo chawa kanye. Koro ng'e uru na mirengo malo. Mang'eny matong' awacho onge. Nyasaye ogwedhu gi matin go. Ero uru kamano. Sanduk gari mane wa okelo bodi ne wahaya. Pi ni modho dala ka be ne watimo ang'owa. Ne watemo mwanyalo kendo. George Odhiambo makoro duong' dala ka ung'eyo gima ne watimo ang'o? Gima ne watimo. Ok anya wacho te to ging'eyo.
Namolo owacho notimo neno ok oyal wach Nyasaye. Dagu Jumalo. Ija konya.
Chopo kani gima duong' mana kongeno ka Sem ringo gi Mercedes Benz.
Koro na ng'ado rieko mondo kanisa ma Semi go nengo mar Semi Permanent nene gima lich ahinya. To an nawacho ni giluore giluor oko gi breaks kata gimata kiungo Sem gi Nairobi ikoro go uparo diriyo.
Sem nokao kidi modok. Ne waiko jadumo dedi. Koro nene chieng' moro Sem Upenja. Ka ogwedho arus mare Lucy Obinga kaachiel gi Marenzo. Apa ni chung'uru. Rudi chieng' wach kuo. To nyathiwa ni ema neno ka koro kao tich wuonwa. Koro bedo upe. Koro wacho ni an asechope amoke chuodho. Ok anyal kuosa na timora mapek. To kata kamano, abiro bet gi chunya e wach ma iye, Nyasaye ong'e kama noketa. Duwita, sawacho ni ok wanawiti. Padri, ikonyo dalawa. Mani e ng'ama okao tich mar wuonwa. Omiya kolo gini kapo ni Obinga pok odhi, mondo ng'e ni Sem nohero Obinga. Wacho na e ot ma Homa Bay, ni mano gimomor ga ahinya gimotimore ni. Koro kelo simbo mar babawa. Base momi anyalo wacho ni kawinjo kobego gona simo. Ni koro Sem onindo. Kano nolibia nowacho na ni okonyal wuotho. Nachano munda ni. Muna bia nene. Toko na hidu kini. Wacho na koro nindo. Aparo iye. Masem nani gore. Kata kwa timo gimore kanesa kanyo, okopingi,
kwaje na keto wa ng'aneno. Jomoko to nyalo wacho ni ok dohero lemo. Tanyalo wacho ni ne olemo. Kendo nogeyo kumothi. Dichie ma kawuono anyalo wacho ni atimo ne pastoral. Adhi olambwe kuma nogede. Ma wuoyo gi mama madalet. Adhiyo Homa Bay ma wuoyo kode. Seche duto godhiambo ka en Homa Bay. Sam ne wan go e board of governors. Homa Bay. Kaka jakom mar board of governors. Homa Bay High School. Nuwatenre gi Sam e yore mang'eny. Kendo wacho ni in waneno kinyalo konyowa wa joma ni pinygi. Piny kod ang'o dok ne ka wan joricho. Wanyudo ooyo, bedum na gi kwe, Nyasaye biro rito. Odiochieng' ma kawuono nyalo wacho ni wabiro fayo ne Sam. Sam emoiko okelo bodi mar Baba ga Nairobi. TB ma pok ne ji oneno e area ne. Kendo sinema malich mane ji biro ng'iyo ka. Ka telo ne ibada mar Iko Williams. Ok ne gima yot. Nokelo TB kendo ji biro neno TB no ka William wasekalo. Mogik, awacho ni kawuono, family mag Sam, footstep mamine manakele kanisa, kaka Mama Joyce, kan go mabeyi, makoch go, arwake kanisa mwaiko. Footstep mano kikuwe. Onge ng'ato, makuro nyalo wuoyo on behalf, marangil kani milambo kok an. Menyalo wacho ni gik maneno kuom jaduong' Odede, Emaneno kumugula nason, sedekio juwaya, aneno gifangei kumatio nyala. Jomana donyo kumgi. Kuro kagi moro nitie madu wa bang, nanyalo wacho ni kama kama. Emo mio, ye makoro kultieni. Gise loso wangi yo, ya kubedie. Kere eleke kabasa. Sente makoro wa omo odede, wadwa rumbune kanesa ka, kabasa nungulo do kamo yorumbune na Lagos. To wadwa kia, kwa wacho ni oktim maano wacho mwa, kabara domo mwa. Mukelo dhok, mukoro mwono, tukia dhuko nini koja. Mani mene wacho ni sasana, tawaji nipi du mwoso sasana. Iye se mwadu wane. Baso, nisem nowe kore, nunge kore, e kanisa, sem nunge kore, e family, sem nunge kore, nenye tendo, sem no heru wun. Last word, ka jaduong' onindo, Sam dhi e kanisa. Kamogerno. Kochopo, kotonje kanisa, totemo ling. Kendo kokadho kanyo piyo. Ka ng'at ma chiwo esima. Seche duto ka nodhi e kanisa, mane gima notimo. Kokadho, the grace mar jaduong' Odede, to chuo wiye piny, kendo nodhi e kanisa. Ka nyako ma Joyce yudo accident, motho. Sam pache nola. Kendo nobiro gi kuyo maduong', kendo chunye no a. Bang' higa achiel, nabiro Darlene gi Sam ka. Omiya abiro ka mondo asir ndugu Loso Obenga. Ng'ama nochako koda higa ma 50. Kendo kabile dala gi kan kapadri. Jodala ka natiyogo kaka jomotudego kabisa. Kendo weche mantie ka, kata tensos mamoko mantie ka ng'eyo. Rako ni Nyasaye kamano, ni Sam otieko. Otieko maber. Aparo ni otieko maber, nikech ok ane gimoro ma koro dong'. Kane aselemo ne ka, tawacho ni jaduong' forget mago duto. Dok kuom Nyasaye, ma Nyasach babau gi mamau sa. Mondo koro ibed gi kwe a kuom gik mosetimorego. Tawacho ni jaduong' asewinjo. In, nyalo ponyo. Tawacho ni Nyasaye, manyalo ponyo. Ewo miyo, yoturwa, a wuok, mwanda abi, waka wuok o yuma, tine ndalogi. Na retaya, waka wuok o yuma, tabiro ni kitu warwo, kuna yuko kwa benga, yiga mapira bi, benga pira abichi kwa uchia. Nutu de wachon, mabon. Kwa luonga, ya kabiasire. Ewo miyo, abiro, mwanda sema reta, kachel gi family, mar Obeng Mare Sam kachiel kamili mar Olivia Bua, Mr. Bua.
Nyasaye mondo ritu kendo bed kodu kendo bed gi chir ni magi to waseloyo Yesu Kristo machopo gik moko duto omiyo sem nafas mondo obi oywe.
Wan gi patwa ma bende Ogenya Paris osetiye, oseloso osiepe, bende chunya kona ni en wat ka wat motegno kabisa. Koro wat to kaluongene, aluonge kaka achiel kuom jo Kristo kaka an, mondo mosu mosetiyo ka, jaduong' Padre Harrison Anyango.
Ne jodolo manie chokruok ma kawuono, osiepna Canon Samson Amolo, ne joka jaduong' Shem, ne joka jaduong' William, joka Mwania Kanjira, atimonu mos makende kuom wuok mar jaduong' Shem, nikech ang'eyo ni en wuok maduong' kendo kama nja nosiro en kama duong', to nikech kaka chenro mar ngima mar piny ka en ni ji bire kendo ji wuok e kinde moromo. Ng'ato nyalo wuok ka osebedo ng'ama duong' ahinya, ng'ato bende nyalo wuok ka otin. To mago duto wadwoko ne Nyasachwa erokamano. Owacho ni kik waluor tho kendo kik tho pogwa kod Nyasachwa. An natem mana medo donjo e alam ma jowetewa bende lamo, mondo walam ni dala jaduong' Shem, dala joka jaduong' William duto, ni mondo gimed bedo kod kwe mar Nyasaye. Ago erokamano nikech atiyo Ogenya kaka padri, kendo kapod natin ahinya, akonyo solo wach mar gero kanisa ma koro waluongo ni St. Andrew ni ka kinde na Nairobi e Theological College Limuru. Jaduong' ne en osiepna, kendo pod osiepno nitie. Aparo ni mano be momiyo kata kit wede mantie obetie. Kani anie Nyawana, kani anie Or. Mondi bedo weda ariyo go te dichiel, ok yot. En mana nikech hera mantiere. Omiago erokamano ni Nyasaye kuom timonwa ma. Awa wuotho kod jothurwa bende, nikech kaka oche awa biro kaka jasembo. Bende kaka jo Kristo, abiro kaka ja Kristo mondo abi ati aku kod jowetena mosiepena. An kodi
oso joka jaduong' duto ni ruoth opakoru. Chunya opako ruoth Yesu nikech an katin to asomo Ogenya ka nachako ng'eyo jogi katin. Kendo jaduong' William bende manochung'ne babawa e batizo. Koro kanosechung'ne to koro nachako kaeri katin masomo Ogenya ka. Ma kendo sani ne wabedo Nyawana kaeri mang'eny. Wan wede chieng' mang'eny kaeri. To wan Nyar Kanjira dhiro malo. Ruoth opaki. Chunya opako Ruoth Yesu. An iluonga ni Ukabeta Nyago. Ruoth Yesu en jawar mar chunya. Opak Ruoth.
E Kenya. Ago ne Nyasaye erokamano. Wacho wachno nikech ka ok wabede achiel kaka jo Kristo, to biro bedo matek mondo wadhi e ngima. Nikech mane gima ne Yesu lamo samodhi. Omiya medo kwayou niya, achiel mar Yesu ok en ni mondo ibed e din moro na mar ng'ama chielo. En ni bedi e din nino, dibed gi geno ni ja Kristo waduno en nyameru kata wadu kuom Kristo. Mar Nyasaye gwedhwa nying Yesu.
Amen. Mar ariyo. Nitie omera maduong' maluwo bang'e ni iluongo ni Ruben Upon. Nonindo e hik 47. To koro aneno kaka nonamolo awacho kae, na okwe hik 56. Nayudo ka Nyasaye nosechako tich kod ndugu Samson Amolo, ng'ama kijana, kabe kijana. Nikech naluor ni to kuoni en mana mar jodongo kod mine moti, ema na ango neno kawacho ni gin jomokuo. To kawuotho kakuo tayudo ka ndugu Samson Amolo be pod kijana matin mapok okendo wuotho kod wachni. Nabe nayie kendo nojiwa ni mondo abedi mondo awuoth kod kuo. Kora ka chalo kamano, Shem Omera, kapok awacho mang'eny akonu ubed koda mang'won nikech an mang'eny madang' awach kuom Shem Omera. Koro to sedhi. Shem nonyuol Espira bichiga uchigina chirario gadi. Ento nenuwodo didi, nyathi odidi gidi sara mara rio. Namano kwong nyuolo neni nyako to nonindo kapotin kaeto seme monyuol. Kaeto nyuolo Ruben. Kaeto monyuolai. Samo dongi dierwa ka. Gine ene ng'at mabende ne tiyo kaka nyako e odni nikech noonge gi nyiri. Semorego, kendo kaka norego gi lweteno, opuonjwa mi wan bende ne mane gima ne wakao kaka ng'ama ng'ongo to wan nyithindo bang'e. Awuotho kode kamano. Nyaka kowuok odhiyo e somo, to ne wadong' ka eri ka wan jomadongo an kaachiel gi Ruben. Ema ne wadong' ka koro warito dala kendo wakwayo dhok. To Sem nochako tich. Gima anyalo wacho mokwongo, moko go eka ang'uno yudi e yuolo ji. Sem ka nodonjo dala kari ma nosechako tich, wiye ne ok owil kod nyithindgi. Moloyo an to nohera ndi nikech namuol. Ruben to noruyo tho piyo kapod ok osetiyo malong'o. To an ema ne koro adong' kode kod agwa. Were kaachiel gachieng' be manosenindo to nyithindo go ne pod tindo ahinya. An ema ne wawinjore kode to watiye tich e dala ka to wadhi kulo. Wan wasombo pi gi wiwa kapod watindo. Wadhi kulo, warego, kendo Sem nimiyowago ginene. Sem ema nochako rego komie bel, odheru, to rego mana kogo chonge piny nyaka ang' otieki. To mage kaka wan jomatimo tich. Wiye ne ok owil kodwa. Koa oko, to nyako ne en oting'o law okelonwa. An, kata gagwa be, kata gi Nikodemo be. Otimo mano, nyaka kochopo kinde moro machiegni, noneno ka ndalona noromo. An jaoda ma an go ni ng'ama nomiyo ang'eye en Nashem Goga. En ema nodhi ofwero wechego nyabondo kucho chonde kod osiepne ma jakarabondo miluongo ni Henry Muga ma bende nosenindo. Gin ema ne gitudore kaachiel to dhi nyabondo temo dhi oyude. Mama ma wan go miluongo ni Maritha ma mina kinyi ni. An nawuok awuoka kadhi kuro kaseme motelonwa e yo. En ema nobedo jagamna nyaka nokele. Wadak kode ka e dala ka, obedo nwa kokonyowa. Gima ne timore kuom Sem en ne ok ojaloso mang'eny. Turwa ka eri ji ne mang'eny ne jabiro ira to pod atin. Ni to meru cha eka ang'o omiyo dhila dhila oling' aling'a kod ji. Ang'o omiyo chayo ji kamano. Naja wacho ne ginooyo mane kite bende kaka nonyuole to onge gi wach e iye. Onge gi wach moro ni kia ni mito ok odwari. Odwari edwara to nomiye mich moro ni olinga. Mane gima ne timorenga kuom Sem. E dala ka kanowinjo gimoro ma jaduong' owachone ni gima kama torem, tich Sem en nane dhi dwaro pesa to biro timo gino. Ok nojang'ur. Be ok awinje ka gi ginene, ka gigo ogo mbaka matek kata oriyo dhoge. Gima ne jaduong' owachone gi mamana to donje adonja. En tichne. Ne en natimo gimowachne. Nopidho guogi moko ka eri, moro niluongo ni Ram, moro niluongo ni Tom. Guoki ariyogo ne nigi kido ma en bende ne koro iluonge go. Tom ne jago koko, ogweyo ahinya ka gimoro donjo e dala. To Ram to noling' aling'a, en oringone but Tom ni eri, to ka gino kogwang' wuokni to Ram ni mokwongo mako gino. Sem bende ne koriko ni en e dala ka eri koko to kogo. To kowachne gimoro to timo. Mana kaka guoge manopidhono. wasebedo kode kamano. Gimoro be manotimore. Gimoro kane wan kairi ne waloso kode. An ne waloso kode ahinya. To nawacho kode wach mar lowo. Dalawa ka, nakoni ni ne dalawa kairi kaka wachalo. Wuonwa ing'eyo, nonyuolwa nyithindo abich. Mana chieng' be pok otho. To ne lopwa gi kendo osepognwa ng'ato ka ng'ato gi lope. An omiya eka abich. Ibende dalani kanyo bende tin kamoro be gin eka abich kende. To Nyasaye be ogwedhwa gi nyithindo. Pogi eka go eko ne nyithindi minyuolo gi eki. To kod ma bende apog maga. Ng'ato ka ng'ato biro bedo gi lo maromo nade. An aparo ni gima daber, lo imiyo ji olangu eka nono. Daber, idhi dwaronwa lo, idhi mako lo, kata da wadhi kodi. To sem nukona ni an to kada, kanae kada ngahae gweng'wa ka, nadhi oko. Takone ni gima ber mune gitim, in to kikia ni dhi dak oko, dhi mako lo. Kise mako lo, tidaga daga dala ka, titi bedi kakae wa indi, ma bende thurgi Bombay oko weyo. To bire thur ka eri, togo hala, tomiye nyithinde yuto. Omiye imbende maklo, okwangire ni nyithindo benya sayo mewagi. Chiengi ni bede beda kako, somoko no heru dwaro lo, mundo dagi oko. Tokona ni awinjo gimewachana. Karakora beya, mandadhi ane, aranga ni lo, ulambwe. To peja, nito gweng mane mineno kabe. Akone ni ando kama kasebedo ka wuotho kacha taneno kamoro ugogo kanyere manitie lo etie got. Tukone ni karabu wabeye mandabia ne. Nodhi, mino yuhudu lo. Umie lo machiki ni eka pira ngwen. Atokana abi anbeni bukari chupo hii pira uchi elgariyo. Tokabi tayuro kanta hungi gulo. Hanyo abe. Tokabi kakane anekitaran marilu pigo. Abia yudo lo machigni kode kanyo temabia kao. Eka magede sani. Watudo rekode ilo achiel. Dina kuro. Nomi osemo yudo lo. Mongyo lope. Edu kuro na chako medo. Plode mokariyo magieka piyariyo gabit moro kamoro. Kuro na engi lope mangenye. Kocho kokine madiere, nyithindo ariyo gi e. Odhiambo mwaluongo ni college, kachiel gotieno, ne joyudo yo monego gidhigo loka. Nochune mondo mi ous lopene moko ariyo. Lopene moko nong'iewo kod jope, nousogi nikech garama ma nyithindo mabiro dhi e India. Koro nodong' gi lo achiel. Lope no pod nitie nyaka sani. Kinde moro ka ne wan ko wadak Ugogo kanyo, sirikal ne dwa maye lo mogungu. To nawacho ne ni lopi biro mayi. Onego kanyalore tidi mondo igedi. To nakone ni owe chandi. Ne waliloso kod minda kinyi ni eri. Kakoro wapoka se ngini ne sabkipo ne wango okao ngato dhiyo kete lukse mugongo no. To adhiya loso kijalo to odogo kodwa ni enbele sabkipo ebe no mie lo kaka no mewa. Ako ni onge wati beda beda. To wa a an kachiel gimina kinyi ni wa a edala wa kama ne wasego edala. Madere wa bende nitie, towa weyo dala wa, mwa tuyo dho dere, towa mwa kwa dedaki, edala mene sebo gero, Ugogo kanyo, wawe dala wa. Mbondo wabu waliti lope mugu ngono. Waliti lope no nyakasani, lope no nye nyinge. Nikeche ne wahero rekodo mera ni, okudadua nigiri mondo lala. Sem notimo mano, notimo mano. Kinde ka kinde, ne wayudore ni Sem maber. Auminjo kiwacho ni jomoko wacho ni Sem achiel kuom jomokuongo bedo gi pikipiki ka. Sem kano yudo gigo to kodwa nong'e kende mondo konyre go kende. Oyudo pikipiki to guko gupuonja go. An license, driving license, my pikipiki, ayude hik pira uchiel. To kobiro gi matoka, bendo keta mondo apuonjra matoka. License ma matoka, ayude hik pira biriyo gabich. Nikech Sem ne onge kod nyiego, kendo ok ne en gi gine ni jamigondia. Ne en ng'at mane ni thuolo ahinya. To ling' mana oling' ni, omiyo ji ne we ni Sem ng'ama chunye rach, to chunye tok rach. Nochalo kamano. Wadak kode. Kony to konya ni. Kata kinde moro ka namoko kod nyithindo e yore mag fis, tadhi mana ire. Tomiya mana fis. Higa moro ne fis oyuka ma an kod nyithindo ang'wen e secondary school e higini machon go, to msacha to bende thin. Lewni bende orumo kuoma. Chieng' moro tadhi mana ire ni wuod ma. Kama an kani, ng'e ni an kod long achiel. Gi sat achiel ema dhi ga e tich. To koro kaka tim notama, kimiya mari moro, nikech en ng'ama rang'ongo, miya mari moro adhi adi iye mondo akonyrago. Nomiya, mina wadhi ema akonyrago. Ne en ng'atno ma nyithinda gi eki nokawo ka joge. To ok an kenda, nyithindwa gi. Nokwano kaka nyithinde, ne onge kod ubaguzi. To kochopo kinde ma babana ne tuo, mano en Nairobi otiyo, ng'e noseyudo daraja mar ang'ongo, en deputy commissioner mar sports mag Kenya. Nyasaye nokete daraja, oidho ngas mapiyo piyo, kodhi malo yor tije. Mana abire dala ka iri kawinyo ni baba na ni tuo William Odede. To baba kona ni na yuro na om baba tiri osiptalo mabeyi. To kona ni awinjo to kata kamano. Kapo kadhi to digone Sem simo mondo bia ne. Ang wana losi kutie no gi mama u. To di luong na Sem mondo jubia ne kagagwa. Na luonge to Sem nubira raka. Adhi aluonge godhiambo, to wuok awuoka, odonjo dala kae gi chiegni sa abich mar otieno. Akia ni en sa abich, anto naonge ne koro adong' Homa Bay. Nokawo baba motero Nairobi, ma baba okawo ting'ne mi nyako odhi otho. Baba ne ok dwar ni mondo mi oiki haraka, nodwar ni mondo otwoye, nowachonwa chon. Mi mano ero Sem notimo. Okele dala ka, monindo dalo juma chiele dala ka ena kapoko ike. To tingo duto, Sem ema nokawo. Ndalo go to wan ok wan gi nyalo mar pesa minyalo timgo garama machalo kamano. Erokamano ne Nyasaye. Kisa mane gibi, to ne baba nowacho ne wach ni, muma nowacho, Yesu nowacho ni, dala wuora, nitie udi mang'eny. To ng'ato ka ng'ato nigi ode. To inyalo ketho odi kendi iwuon kitamori winjo duond Nyasaye. Mano nowach ne Sem. To ka ok adwar na jogu ahinya kendo wuon, kinde moro ka wan e dala ka eri bang' ka koro nyare ma en iluongo ni Mini nosetho koa Ugenya, ne waduogo e dala ka to nwabedo kode ode ni ode mar nyaka Sigiri ni. Karo dhiambo sa aboro. Apoko luonga. Nobingo mera, biane. To ne wan gi nyare mon mune nokulus ahinya kacha. To jaduong' nobuko ywak. Oywak, nasetimo marach ne nyim Nyasaye. Osewachna weche mang'eny. Jaduong' osekwera e yore mang'eny to ok asewinjo. Asetimo marach ahinya, neno ka Nyasaye odaga. Jaduong' ne ywak ka ng'ama ogo, pi wang'e ne chwer. To wan kod nyare miluongo ni Winnie ni. Awino ni mane wan go ot kanyo ero. Nyaka no wacho ng'ado wach ni kawuono yie na jaricho ruoth mondo wena olwoka. Nowapako Yesu ni e odni. Tariki nogo ne matito tama. Nosem nong'ado wach. Omiyo nyocha kinde ka kinde, chiemo nogo ne mane semo loke mos. Yani noja mosa na misawa, to chiemo nogo. Sem nolo kumos, koro mosa ni ruoth opaki. Nikech ung'e ni jomokuo, imoso gi ruoth opaki. Kinde ma icha notuo to luonga. Awinjo tuone, takinga biro. Mwalo oso, tachaka dok dala. Chieng' moro tuo nomake mapek ahinya. Erokamano ne nyathi ma yang. Yang no nosebede kindwa kode ka gimoro timore to yang gonda simo kinde ka kinde. Aringa dhi ire. Kapod ok oketne giradundo no. Nadhi ayude, agone simo to awinjo koloso koda gi dwol mapiny. Maluoro nomaka ne omera ni dwaweya. Ano kasebedo ka luor ga ka ng'ato tuo. To chieng'o napo ka luoro nomaka. Nabiro mayude e otel kama koro noyweye. To kwaloso, to naneno ka koro ng'uono ma Nyasaye odonje iye, chir bende nomake. Gima anyalo wacho jowetena, ni Sem nomiyo wabedi achiel. Sem ne onge kod ubaguzi. Miyo nyocha machiegni, nowacho na, ni kanyalore to onego nyithindwa gi. Onego waluong gi mondo wariwre kodgi kaachiel kaka jaduong' William Odidi ne jatimonwa ndalo moko. Manyocha ne wan kod ting'no ni mondo nyithindwa gi duto man loka kaachiel man ka. Mondo wabedi, wayudre kaachiel mondo achiel cha owuogi e dierwa. Nawacho kode nyathi modhiambo, makone ni in kaachiel kod Ruben, losudu thuolo mondo uluong joweteu mondo wayudre dala ka. Ting'no nyocha ne nitie. To hay marach, kapo njandgi cha, ero uru kamano jowadwa. Wagolo wero julu. Chunge urade ka un ka. Ei kande gi. So, jougenya, ma jo kabili, bende nitie ka? Wacho. Koro, moko bende je, nyiwende na wuon. Jogem ka dibedie ka. Nyiwende na. Onge, sari.
Chiko kama waiko jangilkan mondo ikre mondo yal. To kapok wayalo, alugu kanono libyagwa bende wache gimoro on behalf of the family. Mama.
Akaw thuolo ni kuom goyo erokamano ahinya ni wede kod osiepe mobiro mondo yuorwa e kinde ni mawaiko wuoyi mwagi na Nyashem Goga. Erokamano ni kanisa bende. An kachung' ka abiro loso e lo mond owete gi Shem. To nitie areas adek madwaro wacho. Aw neno jaduong' Lucy Obinga, nitie Samson Agua, nitie Nicodemo Were. To adwa wacho ni Shem ne winjore kod wuon mare. kendo kowadgi oyudo nyako ni dwa kendo, to jaduong' loso kod Shem kanyo, kendo Shem nyaka ng'e ni to kum owadwa dwa kende ni. Jaduong' dwaro nong'e ni en kama owuotho Nyakach, owuotho Kisumo, kobedo kochungo ni to kuma owadwa dwa kende ni en kama chalo nade. Aparo mano en gima duong' ahinya, nikech onyiso ni jaduong' ne lalore gi Shem kaka wuode maduong' e gima gidwa timo dalagi. Mar ariyo, kaeri kaka mond yawuoyi, dwaro ng'eyo kaka dak wachalo. Dwaro konyo kaka dak wachalo. Donje wechewa kod owene go. Karach moro nitie kata mar owadgi ok obiye. Obiro dwaro mondo mi uhorwa, dwaro mondo mi upuonjwa, obiro dwaro mondo okonyu mondo udag maber. Oluwa kamano e kinde duto, e yore duto ma watimo. Koro kata ka jaduong' nonindo, wang'eyo ni wan gi bawa miluongo ni Shem, ma ka gimoro timore nyaka wanyise kendo nyaka ong'e. Shem no tamruok marwa kaka mond owetene. Timo to ojiwi to opuonji. Kata kilo kaka in japur to odwaro ni gino mondo itim kaka mama malong'o modakie ode kendo marito nyithinde. Ani kora adwoko ni Shem erokamano ahinya, nikech an abiro tedo ka kara chuonyo ka an japuonj. Onge japuonj madhako mana kara chuonyo ka. Kendo kamoro kanabiro tedo ni mano nyako motegno moti. To kasi kama nyuolo nyithinda adek, kendo nyathi chabich noluonga mondo achaka puonj e migao mamalo. Jomoko penjo niya, to nobiro tedo kose nobiro somo? Shem to wacho ni kaka Nyasaye omiyo mondo migo. Kendo nochung' matek koluongo to nyathi en jadweche abich. To wacho ni jaoda, to jaduong' gi la ni dhiya dhiya kendo tim na matek. Kendo naweyo nyathi kadok e skul. Maduong' nikech ji mang'eny, yuoche mang'eny be ok dwar mano. Nikech kowadgi no bende ok odwar. Nyiso hera kod genruok mobedogo. Mar ariyo, aparo ni chieng' moro nadhi e bura moro maduong' Church Nairobi, manoriwa kod International Organization. Awuok awuoka kaka representative. To kachopo kuro, tiwacho manwa dwaro ori nyaka Canada mondo idhi ine gima jo Kristo timo. Orusa to ok nakwayo dala ni jaoda. Ng'ama gocho ni en Shem. How do we approach this matter? To nikech en ng'ama ohero dongruok, okonyo. Emomiyo jowadwa, wan ka waiko dadi kono, waluongi ni dadi Shem. Wan gi migao maduong'. To wapako Nyasaye noweyowa ka wati, kendo weyowa ka wan gi nyikwawa. Opuonjowa ni wan bende wabedie joma responsible kamano. Emomiyo Nyasaye manyalo gik moko duto, omiye bedogo kodwa, kendo puonjowa, kendo tayowa, kendo miyowa koro wati ka wanie utewa. Kwe mar Nyasaye modhierore ng'eyo mondo dhi kode, wan bende odog kodwa. Erokamano ahinya.
Sangelan, waikore ni wer 158.
Amoso ni ayawre uru. An machunge mbele ukani nungani pita goga.
ane madong kaka chogo. Lakini daddy of ni lunga ni pita ever since. Daddy ni lunga ni Frank, kata Franco. Ambo sumo, you already my daddy. The late Shem Oga Odidi was born in 1923 to the late Harun Odidi Gog. The late Mama Sara Ayengo. Atogena kamwanya kanjira location.
Ngono matin is kamochunge ne apane waseti matin gigondeki tonge angolo koro nyithindo ma wenyalo somo to emotions baneno ka baro gindas koro awino inputting guang ibi song gir bako
The late Shem Goga Odidi was born in 1923 to the late Harun Odidi Goga and the late Mama Sara Yengo at Ogenya, Kamwanya, Kanjira location. He went to school in 1932 at Ndiru Katieno Sector School in Seme, Kisumu, and in 1934 he transferred to Kisii Government African School and studied there till 1938. From 1939 to 1941, he taught at Ogenya Sector School in Kanjira, which was started by the Church Missionary Society of Kenya. He later enlisted for the Second World War in 1941 and was posted to Israel. Shem was married to Mama Edith Ovuya Okumu in 1945, and together they were blessed with 10 children, namely the late Joyce Unyon, the late Dorina Tieno, Trufena Uma, the late Ruben Opon, George Nyambo, Ryle Anyango, the late Paul Moya, the late Apelles Amundi, Peter Odiwuor, and the late William Odidi. In 1958, he married late Joyce Atiang Otiam Okendia, and together they were blessed with 6 children, namely Joseph Odiambo, Meshack Otieno, Kennedy Young, Maureen Achieng, the late Sarah Mili Ayengo, and Joan Winnie Awino. In 1997, Shem married Elizabeth Okembia and were blessed with 2 children, namely Rehema and Joy Atian. Shem was blessed with 42 grandchildren and 24 great-grandchildren. In 1946, Shem joined Kabete Jean Schools, currently known as Kabete Institute of Administration, where upon graduation, he was posted to Zambia in Karachuonya as a welfare officer. In 1953, he was promoted to a district sports officer and posted to Kisii. In 1964, he was again promoted to provincial sports officer and posted to Kisumu. He was later transferred to Kakamega and Mombasa in the same capacity. In 1969, he was promoted to the position of Deputy Commissioner of Sports, Kenya, and stationed at Nairobi, where he worked until retirement in 1976. During his career, he traveled wide to Jamaica, Brazil, Egypt, Israel, and many other countries. He later settled at home in his retirement and unsuccessfully vied for a councillor seat. Shem was diagnosed with hypertension in the early 90s. Later on, he was diagnosed with diabetes. He was treated both locally and in Sweden and had the ailment under control. In his last days, Shem's health condition deteriorated, and in mid-November he was hospitalized at Kisumu Victoria Hospital. While undergoing treatment, he suffered a stroke and succumbed to his illness on the 25th November at exactly 3 a.m. May the Lord rest his soul in eternal peace because he knew the Lord Jesus Christ. Amen.
go. Ano ko ni ko sa ne MP Marwa.
Tayo do. Pa. Lekiri ko wago ero kamano kabisa. Kung kelo na tayo.
Pero kamano niya wago George. MP for Kisumu. Either East or West. Oh, Reverend Ken Nyagudi, with your team, please, with a lot of love, a lot of respect today, feel very much welcome. All right. Wachikuma kuru wadware wanyasai. Omea wachoni ngamusebedo pin, tubire chokruokini. Gengwano, gikwe,
wachikuma.
Ndugu wetu mpendwa Sem, naomba ya kwamba weke simu yako kwenye sauti ya chini au funge tafadhali, ni ombi nimeomba. Kawan kod simbe wato dakika pira dei katapira mwen mwantire kani akwayo nei lore katikete dual matin just for some few minutes tafadhali. If you have cell phone, control it. Nashukuru Mungu kwa hapa. Namshukuru Mungu kwa we, na saa kwako pia kwa hapa. Namshukuru Mungu sote tuwa kwa hapa. Kwani hii kwa mpango wetu tuwe hapa. Lakini Bwana ametupangia. Aguoroka we lole ndo jadala uwe kwa kia meto. Karirejo munego uwa. Kane Daudi osetieko gik mane Nyasaye dwaro mondo tim e ndalone, notho moike but kwerene kume ne otho. Jal mane Nyasaye ochiero kuom joma otho to ne ok otho. Kuom mano wetena, unyalo neno uduto ni kuom Yesu Kristo ema ilando nue wach mar weyo richo. Bende nyaka ung'e ni ng'ato ka ng'ato moyie kuome to owene richone duto mane chik Musa otweyo. Emomiyo twang'uru mondo niya neuru un joma chayo ji gi alo en gima ok bedene. Malach,
mangi mangeny pasal nyo ma iye normal ka tuma pa ma daudi o wa ko ni ka daudi no chiko tiye ne te Richo mane Yesu Kristo biro mo richo mar tamruok ma Paulo wacho ne wadu gibiro tho kendo gibiro tow to waiki kuom gitik to biro chier kod nyigoth polo manyaka chieng' yane mutu anapokumulewa kwani wakingoja usimu wa milele yani kicha maisha yako tinyalo timo gimoro inyalo wuoyo inyalo chuta of your life angeni jomoko paro manie injini mar chunye nitie jomoko mag injini mar chunye tabia kasa the opportunity of reaching you preaching even praying for him what is in the but implementing is a problem in Kenya. You are just a Christian, but are you implementing? That Jesus Christ is the Lord. Don't take up Christ. Christ. In Kenya, mimi karani nasema hapa, nasema kwamba, ali nini okadwa gini, achungo machiako. Pamoja na wenzako wote katika maombi au katika kifo chake Shem, nia yako ni nini? Kwa sababu kesho, before 10 days, 1 month, 2 months, before the year ends, any of us here is going to go. Ngatachiel kumaka bilo di. Okbitundo jamaneka Shem kani, kapo kutunudu mara parga rio, kata hike menyen, kapo kunye na chela panike, nyasaye kwa nyoke chela kachela. Nyore kanyo wangi dadi shemka, tunaongea na ye. Aya mogaka, nina kiore, nina kiobokete, kayogo chia bono, nina kiogwete. But after 2 weeks, it's not not there. Babo shem, wa shem, mwa wacho kwa du shem. And it's not there. Awe na wacho, it is not, okawe it be 10 minutes from Nairobi to Kisumu, seka onda, go biro yi dadi. But, kidogo kama ayero kumora magi wacho kendo dali wacho mi bera bera di kwe ber iko biro kibiro kai ngama lieto nyithi ni apana padri ber ada wacho ni jowete wa watano osetundo kama koro nyaka watano na tuwasaidie wenzetu na tuwasaidie watoto wetu na tuwasaidie wandugu zetu na marafiki zetu. Kwani tukitembea hivi wapenzi wenzangu, tunaelekea wapi? Yesu yuaja na utakuwa wapi? Ndiposa Paulo alisema kwamba, I commit myself to the Lord Jesus Christ. And that is why all my plans are being conducted, supervised, and Jesus is the center. And that's why he supervised. He controls. He assesses. Wako wero kamano ninyo wanya sacha jowete na nika uono kangato zikata alkapaji kama. Rangame toka Yesu duko ka uono to yintire kanya. Ninyo sayo uoro uwewiko droho malere. Amen.
We are the champions.
jo kanisa, wede kod osiepe mobiro konyowa kowo dadi. An aluonge ni dadi nikech en babana. Mokwongo, aonge neno mang'eny manyalo wacho kuom dadi. Dadi konindo ka, ne en kod rem. Ka Nyasaye okawe, to dhi oywe. Dadi norita, an be narite. Ang'eyo ni Nyasaye ong'eyo kindwa kode. Neno mang'eny manyalo wacho kuom dadi, onge. Koro ng'at madongo moloyo manyalo wacho ni dadi, en yang, nikech en mabedo kode dala ka kinde duto. Kawuono, akwayo ni mondo ikaw pat mane dadi okawo. Chiew gokinyi penja ni minarena, nyithindo ni nade. Nikech koro onge ng'ama dhi penjo. Tok abedo gi luoro nikech wan kodi. Joma moko nitie mabocho. Mar ariyo, adwoko erokamano ne yawuot dadi Shem. Gisemiya luor ma kuonde moko ok bedga kamano. Takwayo nubed gi luorono, kik nunyis dadi kende. Tambe meduru nyisa. Aonge neno mang'eny manyalo wacho kuom dadi. Nyasaye oket chunye kumo kwe.
Erokamano mama kuom twak maber. Ok waketh saa. Waluongo Min Joel. Min Joel nigi national anthem man. Chunguru man.
erokamano. Kau mau kemudut Yesus, mana pasti kan kilo magi bingeng ini. Erokamano. Makende mondo ango ne Hashem mos makende kuom ito jaduong mos na mar ariyo dine nyithind jaduong Shem kaachiel kod nyikwayo kod mond yawuoyi ne ating'onu mos makende kuom ito jaduong mos na mar adek dine anyuolana ma joka nyakutu joka gumba kuom ito sirowa to Nyasaye ong'eyo ng'at manadi machielo mobro chiwonwa lo dadi Shem. Kapo kadhi mang'eny tabro kawo thuolo mondo arwak ji duto te welo duto te moa kuonde mopogore kod osiepewa mobiro konyowa kodadishe kuweka mwanya sub location arwak mheshimiwa mbunge marwa mar Karachuonyo arwake kamwanya sub location kaachiel kod mbunge machon marwa maorwa imbende arwake sub location marwa kaachiel kod wendi. Kapo kadhi mang'eny, abro mar nyabiyo, nyalo bedo gimoro matin monyalo hero mondo wach kuom Daddy Shem, Assistant Chief Maurice Aruaki.
Siepe, uchupo kakawono. Amozo ulo kweuru. An, ero kamane madwa goyo luching makawono. Kejeduong semu wangerego, dala ne kabire kendo ne njepuony maber, nupuwewa. An, wodala kama semne wono. Tok wang'ere kode maber, ung'eya maber. Miyo kano nindo, tao kanyal koso makabiro ka. Akuyo kodu, kentatimu musainya, nibugu mudo ngejedalani. Kao kamana ninyika Maurice Ngala guda kumu, ajaka mwanyo marawi. Tomato dalawa, kabiro da andalawa. Lunguru waka, unbaru wa kuwere uru kamano.
Engineer Rege, former MP for Kisumu West, Chief Dano Jijokokot Katim location, wendwe tuto madamu kayo tulu maltajo, amosu unu kweru, ilu kamano.
Uminyaka koro na wewa, dati no hera, keno no ruaka, keno no luonga manane nyargiwis, magujo manutiyo godo, kanujo na nyarulumbi, keno no luonga, ni a lot mar ilungu ni kuon gandare mana pa nurungu wejo game Shem no hera kabisa kinyalo wach dala ka ng'ama budho gi Shem seche mang'eny anyalo bedo kane kaka sauti lutieno mine gi joneno en an kendo kane kawo kata ndalo ariyo ok onena sama nyo ng'weyo yamo gi obiro to oluonga kendo odhawo ni awite openjo ni antie kanye to kaduke ni an e tich tawinjo kamore to koni tem nyayala mondo wang'i nena. Mano wacho gi Shem, manyalo wacho ni Shem nyocha jakuoth, kano wacho weche manadi. Mano kaka nusu nyo ni Shem noti sirikal, emi gepe mopogore opogore. Shem nyocha hero mondo jiwa. Ungeo kaka tich mwa tiyo ni, en tich mangeni kod weche, kendo gik mangeni kuari. Shem, engama nyocha ugura e tijini. Aluro ni mwanda chuo crown, enyim jomadongo kamugure Yesu Kristo, ya da chuo crown ni ne Shem. Emi atime liota kamo rijonene uniform marwako ni. Okarwake ne ng'ato narwake ne mamana ng'ama rwake ne mar ariyo en Shem. Ok ang'eyo ni ng'at mane mar adek mabiro rwako ne Nyasaye ong'eyo samoro biro bedo jaduong'. Kadwa wacho ni Shem ok one ka gir ng'ato rachne. Giri miyudo no berne kabisa. Kana bedo assistant chief no mor kendo nojiwa kata gima nanyalo ng'e jo sirikal mano biro keta e kom dadi Shem ema nogolo. Shem. Akwayo ni Nyasach kwe mondo kete kama ber. Wach ni ginyocho kiwinjo kinene. Joka mwani ate chakre ni rengo. Nyako genya pinka. Wabro bedi riyao ka luwash kanyo. Wabro bedo kanjira school. Wabro bedo kanjira school keshipo chale maduwa mwane school no. Mondo wapunje gino mos mwadonje rengwa. Mondo wange nitu gino chalo nadi. Tomo geek.
alando report moa awacho ni ndimo wang'eyo nying mwaluongore go mwang'eyo ni Ifad madonjo yitwa maber. Chieng' tarik apar jo Ifad biro wuotho e kamwene sub location ka. Karoma romo wabiro romo e yao kaluoch. Ofisas biro biro koa
jaduong' joka jaduong' Shem wede moa kun mopogore opogore. Akao thuolo ni mar timo mos nikech kido ma jaduong' nenego. Taero wacho ni kidhi e liel som gimoro. Gima somo nyaka chak wuo ni joka Shem olam Nyasaye mondo kwe obed e dala ka. Wede kod osiepe olem mondo kwe obed ka jaduong'. Bang' timo mos nikech ok wan gi saa, akao thuolo ni makende mondo ang'is jo West Karachuonyo mani ka. Wan e Desemba kendo nyithindwa ni pacho, to wagombo ni gweng' obed kod kwe. Kwe biro bedo ka in ineno gimoro magalagala.
Kadumo Kisungu, nige Kisungu mancha ae. Wawacho ni this is a national funeral. Nikech wan gi a national figure. Wa accept. Erokamano jaduong' warwaki.
Ne wele duto mupro yuango wa. Ne jo kanisa duto man kan. Usetembore kusamonwa Bible. You and my mates. The video Kajira, the character you do to my Tamoso in Saul. Kapo Kaloso, Tadwara Munda Kwae, Sipna, Kendo Ora, Mwashimewa, Reverend Goody Bobio Mosu Kamatin. Namao,
Kakoromo.
And goalkeeper, pokar na niya yung pera okade.
Pero kamalori, nejo kanisa mere oche ka I yuoche. At mo mo sa ina ko mo temore. Ma en duaro manya sa. Ne watemo kada ano mundo watiere. To sa nya sa ino sero. Koro wako nero, kamano ni Nyasaye kuom miyo wago e kinde malach, higni 80 gi wiye. To nikech satin, okadwa wuoyo mang'eny, tayudo ni kara kisomo yuoloji, tiyudo ni jaduong' kara ni jasiasa. To jasiasa ki, kodong nyaka go siasa. Koso kamano? Awach koso kika wachi? Ato, kara mahe mwudu wako. Hallelujah! Adwani mwanda wachi dugi moro jeluo. Sani kuneno kaka pinyo bet. Rali moro ni Mombasa, moro ni Rift Valley. Uku injo gino. To wani kanyo wani bunge, ane manya mako guli. To mpira nyo klo, nyo wadua kao gino matini. To kapo ni wadua rekendo. To engineer gini obiyo losgi awa madhi kocha ka. Mondo wari upati ubergi mwara di. No, no to gino kuwana yodi. Uwito kano? Nyasaye ugwetu wa ina.
Nero kamano na maor. Adwa nuna kwae Professor Kidi Bio Mose welu duto ma ugro yuago wakawono. Professor.
Erokamano jo Karachuonyo, jo Kamwania gi wendgi duto mobiro kowa konyowa kowo owadwa. Awach mana matin kende ni kanitie lesson monego bed ni wapuonjore kuom ngima mar Shem. Ni neuru osomo odhi e lweny
koduogo odhi Jean School Kabete. Jean School Kabete ni puonje ji character, to ni puonje ji bende trait, ni puonjo ji gik ma mondo ji odhi otim. Ng'iuru ni bang' ka Shem nosea Jean School Kabete, oluwo line mare manomiye mar sports. Sports no, ang'e ni ka japuonj Kabasa da miyowa mawaidha ka, do wachonu ni legacy achiel maduong' mwaweyo, ma Shem oweyo nwa, ne en ni kiluwo line mari mar sports, tiyero gimoro achiel mipuonjo ji. Shem nopuonjo ji go mpira. Kendo mpiche noero en momiyo wawinjo nying Elijah Lidonde, Kadege gini to biro bang'e. En momiyo wawinjo nying Shem Chimoto. En momiyo wawinjo nying Longinus Owiye. En momiyo wawinjo nying mar Okoth Kwach. Jok makwano go duto ka nitie ng'ato maluwo nying gi, mago jok manogo go sech. Shem neni achiel kodgi. O perfect sports generally to laini mare mogo karachuonyo ka bende ji ong'eyo. Wan wawinjo ni Shem oturo kendo more. Jo wagwe nitie ka. Wawinjo ni Shem oturo kendo more. Jomong'e anyama budo kelo jedida bende nong'eye. Isako wundo jaracha, Isaka aneno ka. Mago joma koro luo bang' Shem gini. Awacho ni gimoro achiel ma mondo watemuru, ni mondo wapuonj nyithindo mondo luo lines of trade. An a japuonj. Gima dang' aher ni mondo wagodo ka, ni nyithindwa duto, nyathi ka nyathi oyudie laini moro momako, ma bende mondo mi ong'e godo ni en gima notimo. Wan kakwa jadidi wuoyo jomoko ng'eye mane siasa, to wan wang'eyo japi. Water supply and sanitation. Winjo nying Nyakutu wuodo bong'o. Nyakutu oluwo line mar accounting. Ng'ato ka ng'ato oluwo line mare. Wateburu mbodo ayuwa nyitindo, sani koro nyitindo ni rusa mar giko higa. Temuru jonyuol, kikuwe nyitindo kethre, kikuwe nyitindo ba. An juok mar somo no e gima dwaro. Ema dwaro ni ema mondo uyie uho nyitindo, kendo uchik nyitindo ochom skul. Nyathi ka nyathi odwa line moluwo, nyathi ka nyathi ong'e ni en. Jaelo wacho ka hivi ni ng'ato nyaka bedi gimoro mong'eyego. Wacho ni ing'e nying ruoth. To jok mang'e nying ruoth gi eki kama ochopo dhiambo nyaka gichiem. An Bishop Opolo nokona mondo gima noduogo chunya gi wach kanisa karumo kode 1971 warumo New York. Ni kisigi kone ji ni give us this day our daily bread. Ni ang Nyasaye manena panda biro miyogi. To ok inyisogi kaka gibiro yudo mondo that daily bread giyudi. To be nyithindo nono ok rekodi. Miyo nyaka udwar gima miyogi giyudo that daily bread. Ok mana ni gibiro yudo kaka weny manie polo. E weny manie polo go eko kogwen jomodak e dho aora kech kacha ong'eyo. Ni winy manie dho aora kech kanyo kidho bel manie puothe. Winy go eko puonjgi kaka gidwaro. Nyasaye opuonjo winyo ka winyo kaka dwaro. Wan bende wapuonj nyithindo kaka ginyalo dwaro. Mondo kwakonegi ni give us this day our daily bread. Ni miwa tinende chiemo ma tinende. Tisiemo rego nyathi kaka obiro yudo gima obiro chamo. To kiny oduogo e kanisa kaka okawo nyathi obiro e kanisa.
Mano kusula fundi tosha, ung'eye? Erokamano jaduong', shabiro limwa. Magi karachuonyo matekre gi thoth. Moro be nitie, ere?
Ne jodolo, ne
familia mar jaduong Shengoga akelo kuyo makende moa ka the late pastor Elisha Runga. Ka professor Siwuyo onge gima nyalo wacho mang'eny, en mana nariwe lwedo. Mar ariyo, adwa nyisou ni jaduong' monindo ni nohero somo, nohero nyithindo matindo. An naparo ni nodak Kisii, nikech an napuonjora Kisii Government School. To kanobiro e sports, nobiro ga nyaka e skul ni mondo ojiwa. Nomiyo ojiwa masomo magik kamonego ji ogike. Mamoko to koro biro mamiyowa honorary. Kane onge jaduong' ni, dine okasomo. Mar adek, dahero wacho ni jowa moseyier, riwgiuru lwedo. Koseyier ng'ato, miyeuru lwedo. Nikech gima timore ga, imiyogi higni abich kata higni adek kuseneno yamo kuwuoyo ka. Riwuru lwedo jok moyier, riwuru lwedo jo sirikal. Baba ne wane wacho ni piny irito mana gi wuoyo. Jomo yiergo bende onego luong ji kaka awinjo ka assistant chief wacho cha. Mondo ji obed ka wuoyo e weche mag dongruok gi weche mag rito piny. To ka onge wach, onge gima nyalo losore. An amor nikech wuoyi man ka miluongo ni George. Wan go Nairobi, to gimoro amora kotimore, nyaka obi moriwa lwedo. Akwayo joma nyithindgi Nairobi, ni Nairobi, ni ka gimoro amora otimore, ubed kaka George, nikech George en ng'ama winjore gi ji te. An gima ng'eyo, ng'ama ng'eyo maber ahinya ka dadi, magino ni dadi ni onge, en George. Ang'eyo ni ka kido makak chalo gi kit George, to dala ni biro bedo maber. Akwayo mana ni mondo waduto walimnegi, nikech ang'eni ng'ama nyalo gigi te en Nyasaye. To kane wan Nairobi kendo, ne wawinjo ni security makarachuonyo ok ber. Ta awinjo ka chief wacho, ng'iuru wachno malong'o, nikech gino disturb ji kata Nairobi koni. Karachuonyo ka ne en kama ber. Shem ne
ambasada. Dungo romo go. Walamo ni Nyasaye. Counselor, mimosi e welo man karachuonyo mobiro jwang'o wa ka. Chairman, jaduong' Tom Okoth, be ntie ka? Otuore. Nyiso gona simu konyisa ni kadabe tudramo bi mondo oywe pi wang'e. Dala katoiro amarach kuchopo.
Ne joka jaduong' Shem Koka, kanisa, wede moa kuonde maboyo, osiepe, amoso uno imore uro. An jaduong' ni ang'eye, tang'eye gi karachuonyo, to kendo ang'eye kinde mang'eny ka atiyo kido hospital. Aparo ni an ong'eya maler, kendo kata wasebedo koromo mang'eny. Jaduong' en ng'ama ok kadh ng'ato, to kendo ero e ji. Gimomora achiel ni owe kido, to owe kido miparego. Omiyo ka an kaka jakonyango jiri, ajakonyango jiri, ji adi mogik makonyango jiri nitie? Kindu ogera ikonyango jiri, dok kamano. To ka koro ng'ato nyalo ng'eyo nomako osiep gi jaduong' Sem, donge en gima lich kabiro mondo mi aku kodu. Omiyo awachonu niya, jaduong' owe kido ma jok mang'eny kuomgi ok nyal yudo. Tawa gombo ni nyithinde kaka nenogi ni mondo girit kit jaduong'. To moloyo ahinya, ago erokamano ahinya ne Mheshimiwa Rege.
Thank you so much for that recognition. I'm humbled. An nyingo luoch. Abiro monda tim mos makende ne familia mar Shem Goga Monique. Kitange mabe. Kabasa nika, he will bear me witness. Eruru kanisa kuom weche muwacho, Nyasaye gwedhu, ururu kanisa e chuny ji. Ta wuok nikech Shem otho. Shem ni adwa wacho weche ne machiek kende. Ng'amo kelo spot, moloso spot karachuon. Awinjo owadwa mowuoyo kuom jogose. Wiye owil ni okombo kembo mane go shot makogoyo to onge ng'ama mako e gosej ka daba Sheme mane e coach mano oloso kombo gini. Sheme moloso walala jabak ma okikal namba 5 okombo namba 11. Kodonje go, igose, to jo Kenya ting'o loch biro gonga. Gijoa mose watka. Remington Cup kuwuok Kisumo kacha. Kindwa gi jo Kakamega. Yawa, ne en mapira malich manokelo loch madongo. En be moloso Kisii. Nyantika Mayoro, nikech nohero athletics. Nyantika Mayoro gini, oringo mana ka Sheme mapuonjo ji weche mag sport. To Sheme nohero weche mag physical education, pangruok mar nyithindo. Ma ndalo ma ji pangore e sikunde waka, Sheme took the lead. Kendo sport no e kar kwe. Wadwaro kwe Kenya. Wamakuru sport mane Kenya okelo. Kinono maler, ti administrator mar sport. To jowa nyaka nyicha wawe sport. Wadonje kuoth. Weuru kuoth. Donjiwere sport. Ket ng'ama ero sport, ok onyal wacho wadgi marach. Nikech sport no golo kit ng'ato oko. Shem noero nyaka kasipo. Nyaka Kisii, ka iluongo wa South Nyanza machon. Oh, he did a lot of good work. Hey, sa mar yueyo gik. Kendo Magunga, nying na po kawinjo ka. Shem Magunga, emonito ka. Jokara chuonyo ogeno nambari. Kaji uwinjo ne Shem otho ji woro mokalo. Tadwaro niya, wa makuru jowa motelo. Jowa motelo kaka jaduong Rege ka, makeuru, makuru bade. Jodongo weuru ling gi gweth maru. Ni nyathi owadu noyudo telo ni pok idhi lemo ne mundi gwethe. Onge ng'ama nyalo tiye piny ni ka ok ogwethe. Mar ariyo, kaka piny chal jowetena. Manenore gi malo, an achiel kuom jodongo mag Luo. An e National Committee mar joluo. Wan kuwuotho gi malo, wan jodongo wawuotho gi piny. Kendo kikuluor, ka ng'at ma ikiriworigo ochayi, bende nyise anyisa. Joma koluor kowacho ni kik mul Ruto. Aa, nyaka nyise. Gimomiyo nyaka nyise, wago kura ne Kalenjin, kwagoyo ne Moi, dibich. kosaria ugo kura didi to niken kage go kura dichiel ni to gilokore ni gikiawa wanyija watenguongo jorogu mwenyiso vi ne wagonu kura didi kikuwonu wakia chuluru govi majomoko no uwacho mani joduo uwacho nuwacho madiri kikuben mayomyo kuben mayomyo na kendo esiasa ka onge permanent friend bende onge permanent enemy joma ne waseweyo ni wasikwa wadogo wa man gi uru maka wasikwa manyien owuo warwak manyien wadhigo nyime mano e pacha e nying Ruoth Yesu.
Kendo awacho kwe makende ma jo Kristo osekokwa chande mondo obedie to gi wach ma step ma jopuonjre na owacho gi ma jomoko osekowacho jomomitelo mondo orit nyaka ndalo gitimo ang'owa gi obed gi kwe ka chandruok koro chande eodo kik ikawe dhi riwe kuom ng'at ma onge gi chandruok. Ero kamano.
Ne jodolo ne yoka mwania ne kanjira kwa jumla yukisem kanjijini ang'o matagi to waloso tiji midwaro madi wang iringa ringa ndika seji moko monono manoni kulpa nindiko kasede gigi diko nyiyano lubang telo machiyo mos medosa kuyawitka nitie wendwa moko kama lich mokalo gina gina masai moa naro akwayo masaika ni kagiye to gichunge malo jokarachuonyo negie ni kare gimbe gibiro giyogo sen
tafadhali jooni ili msalimie watu wa karachuonyo tafadhalini.
Hamjambo, kurua Yesu wa milele. Bwana asifiwe.
Amen.
Kwa majina yangu ninaitwa Penina kutoka Namanga. Ninafanya na Mega, sisi ni waimbaji. Kwa hivyo tumefurahia kuwa pamoja nanyi ingawaje mna huzuni, lakini tunahuzunika pamoja nanyi. Bwana asifiwe. Lakini ningependa tu kuambia watu wa Mungu mkapate kujikaza, ni kwa sababu heri baba yetu ama babu yetu Mungu amemfikisha mahali, lakini sisi bado. Kwa hivyo tujaribu kutafuta Mungu na Mungu awabariki.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Masi Sime, ninafanya pia na Mega. Tumefurahia kuja hapa siku ya leo, tumekuja kwa fariji, tumekuja kuhuzunika nanyi. Tuko pamoja na Mungu atawabariki.
Asanteni sana.
Aryo kashembora. Angiwe chariyo kende. Wero mugro konyo wako owo. Uono asem goga. Agon wero kamano. Kenda ruwaru wako uduto. Weche nare ya chier ni kuom sem goga. Aero paro ne. Yo mpira machon. Anbe njamede mpira. Tumzeni monino ni. Nenitie chama ma mpira. Maniluongo ni Football Association of Kenya, FA. Ndalo Shell, emane mipiro lokro ae, FA of Kenya, muduogo, KFA. Kuma achievements mage, ne koko nye mpira kaka entie sanene, tonoiro kae na assistant commissioner. Koro na uko ne matiba, gigirupu mane larore. Nua keto FA of Kenya, wachako KFL mashem manino ni ema nachako Kenya Football Federation mano biro manyien matinde amoni rasi yodwa loko mano bie football company mano ne achievement mare an kachako hero mpira inya edwekja punika baza kwenka baza kwenye jema kama ne itiri team matek kata maji school no watero hiri seduun sem koka emane puwenye wa mugi koka timu wana
omi achievements mage korka sports ng'eny. An awuon kachich kapod en assistant commissioner, abedo kode e ode Nairobi. Ma abedo kode for 2 weeks, kamna wach mpira manotimo wakuno. Koro waiko ng'amaduong' omiya akwayo ni mondo wamiye duong'. Mar ariyo, kakier matin, akwayo jokarachuonyo, josiasa walwa, sa apodi, ubiro nyime kanyo, nja wajo kangoge kucho. Ni wafunde walinga linga, walwa duri fundri linga linga. Ni chuogo bura ni yano ni nicho yiri chiaman, to komar pati makarachuonyo poko yeri ya kasani. Mano unge kumatero wa. Wewe yao dao. Gidik mauka diera. Nikit ngato kuduan mjumi. Loe ngenye ikarachuoy. Molo ne joma niki pesa. Nina dokonu wango pesa mati. Teno duwa rutin ne unge opaka. Loe nene mawe kukubuya ka. Mati imbe unge omonopanga. Ngato ngele joko panga. Ngato ngele joko panga. Mano kumitero waka moro. Kei ngurikarachuoy mangi pesa. Konyi kaka mjimwe mawa karachone konyi jimwe. Tukikidu ngeo na iti moro peti. Mwono jiozio petre. Onge kumateroa. Kikichun nduri pesa. Nike nduri to onge pesa. Kaka mwono nene kwe onge kone. Kamano yule pesa onge kamiti sepe anopo meye. Chone omoto meye. Koro komoto kore ya. Kenta wiki sepe ya. Kore miyo nduri pesa. Nite kini James Rick. James. Yimbe terne karachone. Mwono terne karachone. Nyati lost party. Wewe pati uyo, pati nemo miyo ini jume. Oke wewe pati uyo, minga zangada kubuo, eno kao pati, okete kapu neo, ori ngo ni aloko, ori ngo kumwene ye, ni anechema, anekea ngo, mano kwa biji, los no pati. Mugi, yodolo, awa choma mati, nafuwa mamati, maru, uungwa mtadawe. Awa choma ni oruru, referenda. Ne joma luhu. Mwando pencha begi ngegi mwando watimore malo. Lukiku ngada ngada nuse ngado gimalo. Ok, neka nisa malayu mazi pike kende. To neka nisi duto. Ni nose ngargi headquarter, koro timunu mrakama. Nose ngargi headquarter, koro timunu. Wehu ngado, kapo kuloko, chunye, maloba ngugi. Mwando ginbegi nge, nikoro, kanisa kuti hiko jumamos. Kanyeta zima hiko on Friday. To hito kisie konuse na the headquarter, kumano to kukonyo. Aya CPK, uke logi Islam, ebe referenda. Islam, wacho mano wende kikargi mabia alomu mwono maketre kichuongi. Kaka wan bende, di mose benefit, e all armed forces and CPK. Miroka all the chaplains, maneme e armed forces, e kune serikali mute, nukaraka police katango, Ito CPK. Ito lo kimi nakati chulo yo kadi kusi. Ero kama.
Wiyo ano ba? Ako gi ako ale